Beautiful sons and daughters of Mama no Baba, Umpostilu Madlala, amen. Ifuna ukuthi nje wenze kahle uba khona nawe namhlanje ngoba into yomuntu nomuntu ibekwe kumuntu, into yomuntu nomuntu ibekwe kumuntu, amen. Abona nje umshunamikazi into yakhe yayibekwe kuElisha. I think wayenalo ibandla lakhe kodwa ukuthi athole umntwana kwakubeke kuElisha. He needed a man eyayizokhuluma phezu kwempilo yakhe. Buka noma ese-instruct uGehazi esemtshela ukuthi Gehazi wenze kanje kanje kanje, wagijima uGehazi wathi uthi uyoshaya ngenduku akakazi umntwana avuke because izinto zomshunamikazi zayingabekiwe kuGehazi. Sometimes ungagijima uye kwezinye iy'ndawo utshele ukuthi yenza kanje ukwenze kulandelana kodwa angaphumeleli because awuyile kulo okubeke kuyena into yakho. Hallelujah. Ngiyayisaba into ezokwenzeka ngo-2024 ngoba wena uze la khona into yakho ibekwe khona. Hallelujah. Ngiyayisaba into ezokwenzeka ngo-2024 ngoba uze kumuntu okubekwe kuyena into yakho. Sesizowamukela the man of God. By the way, ngumama Madlala, i-first and last lady yase HLC, i-first and last lady yase HLC. Abangazi ngumama Madlala unkosikazi kababa Madlala, phethe kahle mayongcwele